Paiska Guaram.
Oh.
Tushi. Hai, guarda la smaga. Laukari happy adars. Udam barju harshi wanash, usa harshu barshai wana.
Ugh! Use that! Hard.